kua puta he kū mamatanga I te kāwanatanga I te rānei he mō waiwai ai o tātou waha ki te tahua pūtea ka pānui tia mai a te rā wiki. Ko te ngako o te kū mamatanga nei I puta I te rānei he whakawhanake I ngā whenua Māori e noho hāhā ana I tēnei wānei. Nō reira, 5.6 miliona tāra. Kato haina ki ngā kaupapa whakawhanake I ngā whenua Māori I roto I ngā tau e whā e tū mai nei. Nō reira, ka pau tērā 5.6 miliona tāra ki te kotahi ira kati whā miliona heketea whenua Māori. I tūranga a Eruera Rerekura mo te pānui tanga mai o tēnei pūtea hou e hua mai ai te pitomata I ngā whenua Māori kia tahuri ake tātou.
Koinei te whenua o te tarati ahu whenua o Matuokore I Wainui, Tūranga Nui Ākiwa. Me te aha, koinei tētihi o ngā pitopito whenua whakamutunga e pupuri hiana e te Māori.
From my parents, grandparents and backwards, this has been in our lives for forever and it'll stay that way.
Hei tā te minita whakawhanake Māori, tukuna mā ngā uri whai pānga o rātou whenua e whakamahi hei pāinga mō rātou anō.
Ko te paenga o tēnei kaupapa, kia kite ai te whakatōpūtanga o ngā whānau, mo te whenua te take, mo te apopo te take, mo te kite te tipu oro kei Wainganui a rātou.
I tēnei wā, ko tahi irakati whā miriona heketea te rahi o ngā whenua Māori huri noa I te motu. Engari, hei tā te kāwanatanga, e hia kēnei ngā poraka whenua Māori e takoto noana.
He maha ngā whenua kāre I tai atu ngā whānau ki te whakamahia. Koina te āwangawanga o inaia nei, ko tāku nei, ko tēnei pūtea, hei tautoko I a rātou kia eke I rungi I a rātou nei whenua te whakamahia.
E whakapono ana te hau kāinga, ka puta he hua nui I te kaupapa.
This struggle is not a new one for us. I remember our parents struggling to get access here and having to ask permission to open gates and that to get here. So to make anything easy for whānau now and in future, that's got to be a good thing.
Ko te iho o te kaupapa whenua Māori a te kāwanatanga, I ngā whakawhanake hiai te whenua, e whakawhanake hiai hoki ngā whānau.
It's good for landowners because that's what landowners have asked for. They've asked for not just changes in legislation, but very practical support. So the combination of working with the courts, with Te Puni Kōkiri and other partners as we develop this and the Ministry of Justice means we've got a combo package. And it's incumbent on us in government to really make sure we are stretching and reaching whānau and to achieve their dreams and aspirations.
Hei painga mo te anamata o ngā whenua Māori. Eruera Rerekura, Te Karere.